ye musatule foni lero ndi yangula mokuwa kalanga ti uoninde ngawa zanga ni umpawiza ndi homole ni jonde chitani machawi ena nikumaganiza ndingabe koma ndigalingalira ndigwire yandingabe kuipasa moto wambekele tikamuwoche tisamusekelera mene indikazi woche apaapaapa pama ndikweza mkwayi zimango kunja wani mata ni umpawi iliti kumaiza kwane yanga chawi niendele ni jonde chitani machawi
Eso.